isigan wajah magari Riza bamurwanda itariki cumi nesha shatu ubushingo banyar Rwanda kazi ni muzet kwirebera isigan wajah magari muzamanga Riza vera murwanda rekazahuze bihugu bya muri Afrika.